Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela kenazi esihamba phambili. Usinde ngokulambiswa we-NFP kwaNongoma. Lihlehlile lababula wabe solwa ngokuthakatha. Kanti ke abe-ABC bathi bamise ubuholi. Lezi ke izindaba ze-1KZNTV kanti wena usifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Zilokhu ziqhubeke njalo izigameko zokuhlaselwa kwamakhansela e-NFP kumasipala kaNongoma njengoba ke esemathatha amakhansela sebandakanyeka ezigamekweni zokudutshulwa. Lokhu ke kubonakale ngenkathi ukuhlaselwa ikhansela la Ward 4 umphathiseni Manqele osinde edutshulwa namuhle ekuseni. I-NFP isizigxekileke lezi zigameko yanxusa ke nohulumeni ukuba angenelele kulolu daba.
Sesenyukele kwamathathu isibalo samakhansela e-NFP kwaNongoma asebhekene nezigameko zokuhlaselwa ngesibhamu. Kuzokhumbuleka ukuthi ke esigamekweni sokuqala kwahlaselwa ikhansela uNonhlanhla Zungu owagcina ehlinzekwe ngabaqaphi. Kwaba ikhansela uNtombenhle Mchunu owadutshulwa wabulawa esekhaya lakhe njengoba namuhle ekuseni sekudutshulwe ikhansela lakwaward 4 umphathiseni Manqele ogcine ephuthunyiswa esibhedlela iBenedictine Hospital. Usotswebhu NFP kusifunda iZululand uSiphamandla Ntombela usekugxekile ukuhlaselwa kwala makhansela wasola nombango wamandla okuphatha umasipala kulezi gameko.
I-NFP inesifo sokuthi ayikwazi ukureplacea ikhansela. Alikho ikhansela le-ANC selagejwa yinhlamvu or le-AFF selagejwa yinhlamvu. Impi-ke asisho ukuthi kubani ngiyaphinda futhi. Kodwa impi ikuziyibalo lezi isho ukuthi ukuze kunciphe amakhansela kwaNongoma ukuze kubuyele iqembu elithize ukuba kufe amakhansela e-NFP. Ngaphandle ukuthi ngoba le-ANC li-PR bazoreplace, i-AFF li-PR bazoreplace, thina sinenkinga yokuthi kwa-by-election le kaNongoma ngeke sikwazi kuyingenela. Ngakho siyawunxenga thina uhulumeni ka-ANC ukuthi uNongoma awuthathe njengendawo e-special. Yaziwa vele kwaNongoma ukuthi kwakunga-albhadwa, wawungeke linye iqembu lingene kwaNongoma. Ngakho akuhlelwe phansi ixoxwe. Ungabangwa amandla omnye ongasenamandla akavumi ukuthi angisaphothe lo osenamandla.
Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwaZulu Natal ubonge wesithole emloyi uthi ke uma kukhona lakonakele khona abantu mabahlale phansi belungise bengagcini sebenza izenzo zobulwane.
Sikhathazekile ngokubulawa kwabantu kakhulu ukuthi neyinduna ziyabulawa, amakhosi ayabulawa, awosopolitiki bayabulawa bangamakhansela. Konke lokhu akukuhle. Ngoba khombisa ukuthi isizwe sesiphumile ebuntwini singena ebulwaneni bokuthi manje sizinswe labo yasakwazi manje ukubekezelelana. Akekho kumuntu ongalungisa inkinga nomuntu osefile mayede ixabene naye. Kodwa mayesaphila bayakwazi ukuhlala phansi bayilungisa indaba ngokungathola mhlawumbe indaba abayikhulumayo iyakwazi ukuxoxeka ilungiseke.
Kanti ke indlunkulu kaZulu ngomlomo kamntwana wakwaminya isikugxekile ukwanda kwezigameko zokubulawa kwabantu esizweni sikaZulu.
Kuyasethusa, kuyasiphatha kabi njengendlunkulu nanjengesizwe ukuthi asisukumeni abaholi besizwe abasukume bakhulume ngalento. Kungabi indaba ekhulunywa phansi kwamatafula. Ayixoxe bese ubala, siphumele ubala sonke siyibabaze ngoba ukufa kubatshazwa kwaZulu. Kwakuthi ngisho kukhona umuntu odlulile emhlabeni, wayethi mayeqeda ukufihla lowo muntu lowo kube nelanga ukuthiwa kuyobatshazwa. Ngoba kusuke kuyinto embi engeyinhle eyenzekile. Namanje ngisho njalo ukuthi asiphumeni sonke njengoZulu siyobabaza lo mkhuba owenzekayo ngoba asikwazi lokhu kuyichilo phakathi kwesizwe.
Umsolo osolwa ngokuzama ukubulala ikhansela le-NFP uManqele ubanjwe umphakathi ngaphambi kokuba ebhadanywe ngamaphoyisa wabe esevalelwa. Ezindabeni ze-1KZNTV kube komqondisi Myeni ngeseRichard Bey.
Lihlehliselo umhlazi inhlanu kumandula icala labantu abathathu ababe yingxenye yokubulawa ngesihluku kwamalungu omndeni wakwaMsimango amabili ngesonto ledlule. Ufikile eMsimango ekanye nonkosi Ngiphile eMsimango oyindodakazi yakhe bahlaselwa yindlazana lomphakathi ematematolo labashaya abaze bashiswa ngezinsolo zokuba bayathakatha. Ilungu lalomndeni uJabu Msimango uveze ukuthi-ke ulimele kakhulu kanti kunxusa ukuba umthetho udlala indima yawo.
Usizi libhalwe emehlweni mndenini wakwaMsimango ematematolo emva kokubulawa ngesihluku kwamalunga lomndeni amabili.
Ngitohoza kwaNongoma ngathi nje ngekhathi sabo 6 kwangena icingo la ngitshela ukuthi ekhaya kuyasha akwazeki noma bayaphila noma kunjani. Ngathola ukuthi ngafonela ingane yasesi wami uLondeka ngamfonela ngokushesha wase wathi-ke kuya ukushile ekhaya kushiswa umama nosisi abasekho emhlabeni so lokho kwangiphatha kabi kakhulu ngisengasakwazi ukudla ngalala ebusuku ngiyafisa nje ukuthi amaphoyisa edlale indima yabo laba bantu ngiyafisa ukuthi bejeze ngoba ngihlukumezekile kakhulu
ikhansela kule ward uzwa kushiwo Zondi uthi ubonga amaphoyisa kule ndawo ngokusebenza kanzima ukubamba benzi balento
ngafika ke ngesikhathi sigameko khona la ngayifica imizimba ishile njalo ubuthongo abafikanga kumina ngumuntu wesilisa impela kodwa afika ngubuthongo uma ngibona isimo ngandlela ngasifica siyiso kodwa ke sibongeke futhi ikakhulu amaphoyisa lapha ematimatolo ngokuthi asebenzile umsebenzi baboshiwa abantu siyafisa futhi kuqhubeka ukuthi kuboshwe abanye bakhiphane ngoba babengabona u4 noma 5 labo kuthiwa bavele enkantolo
uphinde waqinisekisa ukuba lokhu akwenziwanga umphakathi kepha idlanzana lomakhelwane
ngiyafisa futhi ukuqinisekisa izwe ukuthi okuvele lapha emndenini wakamsimango akusiwona umphakathi ngomakhelwane nje laba bakhelene nomndeni wakamsimango abenze lobube futhi siyafisa ukuthi inkantolo zise singabaniki ibheyili bese futhi zenze ubulungiswa ngokuthi zibagwebe ngendlela ukuthi bathole isifundo nosacabanga ukwenza into embi kanjena
kanti induna yalesi sigodi iveza ukuthi kuzoba nomhlangano womphakathi ukuze umndeni uthole ubulungiswa
subholi bakacele okumele undaba ezitha lento enzekile ematematolo ibuhlungu kakhulu sikhathazekile singumphakathi ongangokuba ngumgqibelo wona wona lo sobe sihlangene ngakhona la kamsimanga sizoxoxa noba sizokhuluma lona lo ludaba lokushiswa komuzi wakamsimanga kunye nabantu ababili ugogo nendodakazi ukuthi noba singadinwa ngalo uphlobo noba bangathini kumuntu kodwa ke akumele umuntu nithathe inqumo nimshise nimbulale kufanele uhlale phansi nje ukukhona umholi bendawo thixhumana nobuholi uthinte bona kuyebona obuqoqa umphakathi ixoxwe leyo nkinga esuke iveli hayi abantu bayithathele izinqumo
thobeka dladla ezindabeni ze 1KZN TV ngisematematolo
Uhlalo weqembu abathu botho Congress kuzwe lonke uPungugwala uthi sebenqume ukumisa esikhundleni umongameli walele iqembu uPhilani Mavundla kanye noNobhala Jikelele uphumelele phahla okwesikhashana ngezinsolo ezifaka ke phakathi inkohlakalo ethinta imali yeqembu ukuthatha izinqumo besebenzisa amandla ngokungafanele kanye nokunye uGwala usho kanje ekhuluma esithangameni nabezindaba ethekwini namuhla nokuyilapha ecacise ukuthi ke laba bamisiwe uqhuba imisebenzi yeqembu kepha ke bazoqhubeka nokwenza imisebenzi abajutshelwa yona
Sekujujwe ikomiti eliqondisa izigwegwe okulindeleke ukuba liphenye ngezinsolo ezifaka phakathi inkohlakalo yemali yeqembu, ukusetshenziswa kwamandla ngendlela engafanele nokunye ke. Lokhu kuvele esithangameni nabezindaba seqembu iABC eThekwini nalapho ke usihlalo wayo edaluleke ukuthi ukuze leli komiti liwuqhube kahle umsebenzi ngaphandle kokuphazamiseka sebenqumeke ukumisa okwesikhashana umengameli walo kanye nonobhala jikelele.
Bamisiwe emsebenzini we-ABC okwesikhashana kusaphenywa not ukuthi bamiswe nje ekutheni mhlambe abaselona iqembu le-ABC bayilona iqembu le-ABC bazohlala beyo lona futhi iqembu le-ABC ngesikhathi i-disciplinary committee isaphenya ngabo until ibisiziqede mayisiqedile kuyobe ukuthi imphumela yalokho ithini mhlambe bakwazile ukuthi baphendule okunelisa iqembu noma mhlambe akwenelisekanga eqembini kuyoqhamuka lapho ukuthi yini esinyi step esingathathwa kuloko kodwa njengamanje bamisiwe
okunye okuphindwe kwacacisa kulesi thanga mina bezindaba ukuthi ke lokho akusho ukuthi laba kabase wona amalungu e-ABC njengoba ke bezoqhubeka nokwenza imisebenzi abajutshelwe yona njengoba ke uMavundla engumeya kamasipala uMvoti noPhahla elikhansela laleli qembu eMgungundlovu laba basichithile izintolo zokuthi ke basetshenziswa amanye amaqembu noma ke ngabathize abasetulweni lokuketula umengameli we-ABC bathi ke ukukhathazeka ngesimo seqembu ukubheka okhethweni yikho ke okwenze bafinyelela kulesi nqumo
ikhona kanye impela ukuthi siyakhathazeka ukuthi kungisingaba nenkinga kuma election makwenzoba singayilungisi into sekukhona ama complaint aqhamuka kuma members ABC ebese sithatha lawo complaints fonqa amaphepha siwalahle egcineni kosuku angeke sasithemba lawo ma members ukuthi kufanele abantu ke abazoya kokhankasa kusuke kuyiwona lawo ma members ngakho ke senza sure ukuthi asiyimpelo okhethweni si right
ngokuthola kwezi kulezindaba laba ke ababili banikwa ithuba lokuzophendula ngezintsolo ababhekene nazo kepha bangaphumelela nokholeleke ekuthedi bamiswe kanti uma beqhubeka nokungaveli phambi kwekomiti liyophoqeleka ukwenza izincomo ngakho lokho
kube yishwa ke ukuthi ensukwini ababeyinikiwe abasibonanga isidingo sokuza bezoziphendulela ukuthi kutholakale uhlangothi lwabo ukuthi lezi insolo ezibhekiswe kubona ngabo kungabe zinobuqiniso obungakanani abakwazanga ukuphumelela babenikezwe ke izinsuku ezisihlanu ukuthi bakwenze lokho ukuvela ngaphambili kwi-committee eliqondisa igwegwe azange bavele azange babhale lutho baphinde banikezwe futhi izinsuku zokwengeza ezimbili ngaphezulu baphinda futhi bangakwazi ukuphumelela lusaqhubeka kuphenyo asazike noma bazogcina befikile yini kulona i-committee noma kuyogcina kwenzakaleni kodwa imphumela yonke ngoba ikomiti futhi sikuvezile ukuthi linawo amandla okuyithatha izinqumo uma ungenasi isifiso sokuthi uliveze olwakho uhlangothi lapho uhlaka liyothatha njengokuthi konke lokhu obekubikwe ilamalunga kusho ukuthi kuyiqiniso
imizamo ke yokuthola ukuphawula kwabo iyephonzile ezindabeni zeKZNTV kube kuNtombi khona Mvubu ngisithi kwini
Uhlalo wekomiti lezempilo eShamthetho sakwaZulu Natal noma Kiki Majola uthi inhloso yokuhambela kwabo umphakathi ukuthi bethole izimvo zawo ngomthetho sivivinyo ozoshawe eParliamente ukuthi uhulumeni ahlinzeke umphakathi ngomshwalense kahulumeni wezempilo phecelezi NHI uMajola ke usho lokho ekhuluma ke neziko lezindaba ehholo lomphakathi eMkhombe ePortshepstone
Ikomiti lezempilo eShamthetho sakwaZulu Natal lihambeleke endaweni yaseMkholombe ePortshepstone ukuyozwa kwizivo zomphakathi ngomthetho sivivinyo womshwalense wezempilo ozeshawa eParliamente nokubeka kucaceke ukuthi uhulumeni ahlinzeke ngawo lo mshwalense kubantu ukuze bukwazi ukuthola ukunakekelwa kwezempilo uhlalwa leli komiti kunoma Kiki Majola uthi ke umthetho sisekelo seSouth Africa balawulwa yiwo uthi ke uSection 116 uthi ke kubalulekile ukuthi abantu babe yingxenye yakho konke okwenzeka ezimpilweni zabo yingakho ke behambele eMkholombe ukuzwa-ke izimvo zabo abantu ngalo mthetho sivivinyo ozoshawa ePhalamende nokuhlinzeka kwabantu kwawo ngawo lo mshwalense phecelezi-ke i-NHI
lona sithetha ngayo owale NHI National Health Insurance kuma kulinganwe siyayazi into yokuthi yabhalwa kuqala i-manifesto kusithiwa kuthiwa better life for all impilo engcono kumuntu wonke kodwa ingekho into ebizwa ngokuthi indlela esisa apho izawuhamba kanjani na yingakho ke namhlanje sesifikelela kulento into ukuthi sele sifikelele kusection 27 weconstitution yase South Africa ethi impilo engcono kubantu ngokungenelela ngokuthi njengangoku masingenelele ngawo lo mthetho sivivinywa NHI
uMajola uthi kushawa kwalo mthetho sivivinywa kuzolekelela ukuthi kuqede nento okungalingani njengoba ke namanje usisekhona izibhedlela ezizimele kanjalo ke nekuthiwa yilezo zikahulumeni
uthi impilo esisuka kuyo xa sithetha ngomnyango wezempilo ibili uhlobo olubelunzima kakhulu ebelinengcindezi kakhulu kubantu ngokwebala kunabantu ebebekwazi into ukuthi bona njengangoku sinezibhedlela esizibizwa ngokuba zii-private hospitals sinezibhedlela ezibizwa ngokuba zii-public hospitals ufumanisa into ukuthi u-88% we-community zethu ngabantu bantu abasebenzisa these public institutions zethu apho kusifumanise khona into ukuthi ke njengangoku umahluko ukhona xa udibanisa zona uzidibanisa ne-private sector kanti nayo i-private sector ayizimele inemali efakwayo ngurhulumente unyaka nonyaka ngoku sizokwakha ingxowa enye eyeyona wonke umntu azawuthenga impilo kule ngxowa inye isisikhwama esinye esiza kwakhiwa ngohulumeni sokuthi wonke umntu ogulayo ufumana usizo kwesisikhwama sinye akukho mahluko wokuthi njengangoku mna ndinayo imali lona akanayo imali.
Lesigezi ndaba zo1KZNTV ngengosamukeliswe ngqulunga kusepho Chipston.
Ake sithi khulu kuqushwe ngasezitolo sihlangabezana kanjani masibuye. Nina wakamsimude uvele ngesiluba phakathi kwamangisi namaqadasi. Siyakubingelela ke siyakwamukela mongabe usanda kujoyina izindaba zethu. Nazi izihloko esifolo sangazo namhlanje. Usinde ngokulambisa we-NFP kwaNongoma. Lihlehlile lababulawa besolwa ngokuthakatha. Kanti ke abe-ABC bathi bamise ubuholi. Ungqongqoshwe zolimo kwaZulu Natal uSuper Zuma uthi basazoqhubeka bahambisa izinsiza zolimo ezingxenyeni ezahlukahlukene zalesifundazwe ngenhloso yokusiza abalimi abasakhula. Umsholozi usho kanje engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba eBethane eSayijo oGwini oluseningizimu nelikaMthaniya ngesikhathi edlulisela izinsiza ezahlukahlukene zokulima kubalwa ke nezinkunzi kubafuyi bezinkomo.
Umnyango wezolimo kwisifundazwe saKwaZulu Natal uhambele endaweni yaseBethane keSayido Queen oseningizimu nesifundazwe kwaZulu Natal ngenhloso yokwethula uhlelo lokungenelela kwalo mnyango ekuthuthukiseni ezolimo ngaphansi kwesifunda sasoGwini. Kulolu hlelo luzohanjiswa kuwona wonke amawadi lufaka phakathi kabafuyi abasakhulayo ngokuthi ke bakhelwe neyinkambi.
Ukuzolontsha uhlelo esiliqalayo kulontsha la khona sithi ukulima akuhambisani nokufuya. Uhlelo lolo esizobe siliqala ukulenza esizolihambisa kuwo wonke ama-district. La sithi masilethe intuthuko kungabi ukuthi silethe intuthuko nje eqondene nezemfuyo but futhi silethe imfunduko eqondene nezolimo sikuletha konke umngane. Siqale ekuseni la khona besiye la kwakhiwa khona iy'nkambo zenkomo. Ngoba sifuna ukuthi nesithuthukise indlela abafuya abafuya ngayo. Uma wakha iy'nkambo wenzela ukuthi iy'nkomo zikhule, zikhuluphale, zithole umsoco ngani ngoba utshani ezibudlayo. Uma zizodla utshani kule nkambo, ubuye uzimuvele kwenye inkambo, zithole utshani obunomsoco.
Lo mnyango uphinde waxhasa abalimi ngey'nkunzi zohlobo.
Okwesibili, nazi iy'nkunzi zohlobo. Enyangeni edlule besiloku skipha iy'nkunzi zama-bonsmar kodwa amakhosi ala athe wona afuna iy'nkunzi zama-brahman. Lethe iy'nkunzi ezohlobo eliphezulu kakhulu lama-brahman ezotshintsha indlela okufuywa ngayo la. Uma ungake uthiwa uzala emva kweminyaka emibili yobubona ukuthi ishintshe kanjani iy'nkomo zale ndawo ezenza ukuthi bangene ekutheni bakwazi ukuthi uma befuya bangafiyeli nje utheni badle noba kuthiwa baney'nkomo eziningi kodwa bazi ukuthi ukufuya kuwumnotho, kwazi ukuthi umfuya kwakhiwa umnotho, kwazi ukufuya kwibhizinisi. Ukufuya wenza ngako ene ungadingi umuntu ukuthi aza efemini eThekwini kodwa ulethe ifemu khona le emakhaya. Okwesibili, kubalimi, silethe ogandaganda, hayi nje ogandaganda kuphela. Ogandaganda bahambisana namageja, bahambisana namadiska, bahambisana nemishini yokutshala, yonke isystemu yokulima nokutshala sobe siyilethe lana ukuthi siyishiye emakhosini.
Khona manje lokhu umnyango uphinde wanikela ngeyinsiza ezahlukene zozolimo nokuyinto ke ethakaselwe kakhulu ke ngabalimi. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuphilanwa kacebo ekhulu eBethane eSayidi.
Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi ubona ke u-Emosini Mnangwangwa wezano-PF ezozidlela ke amahlandla okhethweni laseZimbabwe nokuyilapho ke ebangisana khona ke nembangi yakhe uNelson Chamisa we-Citizen Coalition for Change. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uShamase uphinde waveza ukuthi abantu bakuleliya lizwe basazoqhubeka batheleke kuleli ngenxa yesimo somnotho wakhona.
Akwaziyo ukuthi liphi iqembu elizodla umhlanganiso okhethweni lwaseZimbabwe njengoba umjaho wokhetho ubhekwe kakhulu phakathi kwamaqembu amabili okuyizano PF efoloswa ngu-Emasini Mnangwagwa kanye ne-Citizen Coalition for Change yona efoloswa ngu-Nelson Chamisa. Umhlaziyi wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamase uthi ubona uMnangwagwa ezozidlela amahlanga akwazi ukunqoba lolu khetho ngempumelelo.
Mina ngokwami ngibona ngathi azoqhubeka umnangagwa idimu mnangagwa aqoqhobale izintamo zombuzo. Number 1 unalo unasi isipiliyoni sokhetho. Number 1 uyabakwazi ukampeni. Okwesibili usaqhubeka lapho uRobert Mugabe ayigcine khona ukuthi besabise abaholi baphose ejele abaholi bamaqembu aphikisayo besabise amaqembu aphikisayo. Manje ke namanje singakulindela ukuthi sibone ngeke kusimangaza ukubona idimu nangakwa ebuyele emandleni noma ezama amazwe asentshonalanga athile ukuthi eseke o-CCC ezama ukuthi akube khona ushintsho ngoba phela ubona kahle kahle basalwela abamhlophe baseZimbabwe abaphucwa amaplaza.
Abantu baseZimbabwe abaningi bafudukela kuleli laseNingizimu Afrika kanti uDokotela Shamash uthi babonakala bezothutheleka kakhulu emva kokhetho. Kanti abanye abantu baseZimbabwe babonakala beyovota ezweni labo ngenxa yokulangazelela ushintsho kulela lizwe. UShamas ukholwa ukuthi abantu baseZimbabwe bazoqhubeka bathutheleke kuleli ngenxa yokufuna amathuba omsebenzi ngenxa yesimo somnotho sakuleli lizwe.
Kusazoqhubeka sibona abantu baseZimbabwe beseNingizimu Afrika abanye ngokusebenza, abanye ngokubhaca, abanye ngokufuna amathuba omsebenzi, abanye njalo ngokubalekela ezepolitiki zaseZimbabwe ngoba ukhetho lwanamhlanje luzokushintsha izinto eZimbabwe overnight. Ukhetho lwanamhlanje lobelisho ukuthi ubani owinayo ukhetho osazoqhuqhobela intambo zombuso. Okucacayo okwamanje ukuthi kungenzeka iqembu likaMnangagwa liqhubeke liqhuqhubala izintambo.
Kuzokhumbuleka ukuthi iZimbabwe yafakwa ngaphansi konswinyo ngenkathi isaholwa yilo wangumengameli ongasekho emhlabeni uRobert Mugabe owayehola iZANU-PF. Ezinabenzi 1KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay.
Amalungu omndeni wakwaNdlovu efuyeni kwesakamthethwa asale nabegqokile kuphela ngesikhathi indlithungeleka ngomlilo nokumanje kagazi ukuthi yini imbangela. Ilungu lalo lomndeni uNomthandazo Buthelezi uthi ubengekho ngesikhathi kwenzeka lesigameko kodwa ke ongumphatha kabi kakhulu ukuthi lo mlilo ushise ngisho omazisi kanye nezitifiketi zabantwana nokuzoba nzima ke ukuthi besheshe bekwazi ukuzilungisa.
Basaleke nezimpahla bebekade besigqokile kuphela abantwana bomndeni wakwaNdlovu endaweni yasefuyeni kwa-12 kwesakamthethwa ngaphansi komasipala waseMfolozi. Ngemuva kokuthi ke umuzi wabo ushe wanqonqa nayo yonke impahla ebiyiphakathi kuhlanganisa omazisi yezitifiketi zabantwana. Imbangela yalo mlilo ke ayaziwa ukuthi ke udalwe yini.
Kushe konke okungaphakathi kusendlini asinalutho okokugqoka. Ngisho ingubo zokulala azikho. Ngisho nesikudlayo kushe ngaphakathi. Yonke into yethu esiphila ngayo ibingaphakathi. Yasha yonke. I-ID, iy'tifiketi zey'ngane, amakhadi omgomo, ngisho iy'nifomu yey'ngane, iy'ncwadi, konke kushile.
Kuleli khaya ke akekho osebenzayo. Basiphilisa ke ngemali yesibonelelo sikahulumeni ubeke secela nanoma ubani ongaba namandla ukuba afake isandla noma ke engabe bemsize ngokuthi ke bamtholele umsebenzi ukuze bezokwazi ukusiphilisa.
Sasimpe uma kukhona ongakwazi ukungisiza ngokomsebenzi mhlasimpe noma imuphi nje ngikhona bakithi angakwazi ukungithola.
Imeya umasipala uMfolozi ibe isihola kithimba elihambele kulomuzi ukuyohlola ke isimo. Imeya ke nomasipala waseMfolozi babese besibophezela ukuthi ke bazowulekelela lo mndeni bekwazi ukuthi ke babatholele usizo lokuthi bathole umazisi kanye nesitifiketi zamantwana.
Thina ke njengomasipala waseMfolozi sizomlekelela lokhu uzudade bethu ukuthi ayothola ukusizakala kwaHome Affairs akwazi ukuthi athole ama birth certificate ezingane kanye ne-ID yakhe naye ukuze ezokwazi ukuthi aqhubeke. Bese kuthi ke kokunye ke ithimba lethu la kwa disaster lizokwazi ukuthi limlekelele. Njoba sibonile ukuthi akukho okuphumile phakathi endlini okungokulala cishe nokugqoka. Ngakho ke sizobuyela emuva ke sikwazi ukuthi simsize and then bese kuthi abakwa disaster bebuye ke bezolekelela labangalakelela khona.
Akugcinanga ke lapho
babe sibedlulela ke eholo kwambonambi bakhipha ke amavacha okuthenga ke izinto zokwakha kulandela ke iziphepho zakamumva esidicilele phansi imizi yabantu lesike izindaba zi-1KZNTV ngengosamukeliso ingqulunga ngkwambonambi
ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuye ezitolo Siyakubingelela sekwamukela mungabe usanda kusijoyina ezindabeni zethu namhlanje nazi ke izihloko ezihamba phambili. Usinde ngokulambiswa we-NFP kwaNongoma. Lihlehlile lababulawa besolwa ngokuthakatha. Kanti ke abe-ABC bathi bamise ubuholi. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.73 maliqhathaniswa ne-dollar laseMelika liphinde libe u-20.89 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-20.35 maliqhathaniswa ne-euro laseYurophu igolide ke lona lingu-$1,904.14 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$84.03 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Bayanda abaqeqeshi bamaqembu e-Premier Soccer League abakhononda ngesimo abasichaza njengesiphoxayo sezinkundla zemidlalo yakuleli. Kungase ke kuphoqa amanye amaqembu kuba ke abonele kwiMamelodi Sundowns efake isandle phaketheni yasiza umasipala waseTswane ngokulungisa kwe-local Moripe Stadium. Muva ke nje umqeqeshi we-SuperSport United noza kwabo Eric Tinkler we-Cape Town City bashiyelane ke inkundla emva komdlalo we-DSTV Premiership obungesonto eTswane University of Technology. Okuyi-TUT Stadium bebekhala ke ngale nkundla ukuthi ayikho esimeni. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ziyakuqaka bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.